Shalom, shalom, benedata bakundwa, maranata, yesaraje, twame twibuka yuko ibyo dukora byose n'amaproje dutegura benedata, umwami wacu Yesu ari ku rugi. Ndibarutwa na Yohansire, umukozi w'Imana, umugurano kazi, mugenzi wanyu ngarutse ngo duterane intege. Benedata, by'ukuri muri inosi, hari byinshi, hari ibintu byinshi biteye ubwoba. Hari ibintu byinshi wumva ama decision urabona ko ibintu byose byo kugira ngo Antikristo atangure gukora ku mugaragaro bamutegurira ibintu byo guhindura ubwenge bw'abantu kugira ngo abantu ntibazobe bakigira le capacity zo kwiyumvira ubwabo bakore bakoreshejwe nk'amarobo bakore bakoreshejwe nk'amatelekomande babatelekomanda ibintu byose by'amatechnology biri ko biriyongera ya 5G n'ibindi byose biri ko biraza by'iterambere n'ibintu biri ko birategurira bene data ugutangura gukora ku mugaragaro kurya mwasi urya muyobera Antikristo kuko jambo ry'Imana ritubwira ngo ibango ry'umugararijo ryaraje n'urirakora mugahari kiribuza n'ubwishengero rikiri mu isi. Rero igituma twama tubabwira ngo tubakebure twame twiyeza twame twiteguye twame turi maso mu byo dukora byose n'amaproje tugira bene data ntidusamazwe n'ikintu na kimwe tumenye ngo umugeni umwanya n'umwanya arashobora gukurwa mu isi kandi abazosigara muri inosi bene data bazabagowe. Iyo turi ko dukangurira abantu ngo bihane bezwe neza bakizwe neza nuko Imana ishaka ko ibevita amagogwa n'umubabaro uzosigara ngaha mu isi ku bazosigara bari bazuba baranse Yesu bakanga umwami Yesu n'agakiza bakakarujeta. None turi ko turasenga ngo Imana itabara abantu bakangure kuko umukozi umwe w'Imana niwe yambwiye ku munsi w'ejo bivanye n'amajambo y'amakupure nariko ndigisha kandi nizere neza yuko aya majambo bene data iyo turiko turayarungika mutayigumiza mu mwenyene nizere ko muza murakwiragiza hirya no hino. Erega naho yoba ari umugabo wawe murase umurungikire cyangwa urungikire abagenzi biwe urungike upfe kurungika burya ntihabura umunsi Imana izomwugurura amasa kugura ateka numviriza ibintu umugore yamarungika hanyuma yugurure hama mpemu yaramufate biri arambwira uwo muzi yaterega ubutuma yoba bwabwirwa abagabo nyene birirwa mu bubare barara mu bubare ati ugasanga mbere nose ab'Imana ati undi munsi ugasanga ubutumwa buragiye bakabashira muri haut-parleur ati bakabwumviriza bari muri rya cercle y'ububare nyene ati mugabo ubu ntabwo bumva ati baba bari muri ibyo biryoha nyene bibereye odoladiso nta kintu bamenye ubutumwa ntabwo bumva. Ndamubwira nti humura Imana irazinge n'izobigenza. Erega Imana irafise inzira nyinshi icamo kugira ngo ishobore gukabutira abantu. Imana yabashatse Imana izobiwumvisha Imana izobatabari bugurura ubwenge ikindi gihe usange babwumvise. Uyu munsi rero tuza kuvugana ku vyerekeranye n'abagenzi. Abagenzi nabo nyine twarabonye ko ari abantu babi kenshi hari igihe usanga hari abagenzi binjira mu buzima bwawe bakakuhanura ibibi mbere ubu tugeze ku mastade usanga hariho abagabo bumvira abagenzi babo gusumba uko bumvira abagore hariho abagore bumvira abagenzi babo gusumba uko bumvira abagabo ugasanga umugenzi w'umuntu umuntu aragira mariage mugabo ntamenye ko yagize mariage hemwe ugasanga ama endroit goma fréquent ari ama endroit y'abantu babahanura ibibi y'abantu babahanura ibibi gusa ugasanga bene data umugabo ntazi ko yagize mariage akabareka akamumenya gusumba uko umugore we bamuzi akabare n'inzoga zikamumenya gusumba uko abana bamuzi abana bagakumbura papa abana bagakumbura umubyeyi kuko ntibamubona yamataha ijoro akabare gusa niko kamurongoye akabare niko gusa yirigwamo n'ikararamo ugasanga abana baramukumbura bagakumbura papa umugore akifuza ko bokwicara hamwe n'umugabo ngo baganire n'iminota 5 n'iminota 10 umugabo yirirwa arara mu kabare imibi mukubitiraho bari kumwe n'abagenzi ugasanga umuntu aragira mariage mugabo ntashobore kumenya yuko yamaze guhindura statu akagumana n'abagenzi mbere ugasanga benshi bari ko baramucerereza mu buzima kuko bamuhanura ibibi bamuhanura ibintu bibi umugore yagira aravuga cyangwa uwo bubakanye bagira aravuga ugasanga yemeye amabwire y'abanaka y'abagenzi gusumba ay'umugore we bubakanye cyangwa y'umugabo wiwe bene data nicyo gituma Imana yambwiye ati mvuga ku bagenzi nabo usora abagenzi batari bo abagenzi bariko baragucerereza mu buzima bwawe ufise abagenzi nyabaki ufise abagenzi musangira ibya Yesu bakagutera intege mu rugendo ruca mu ijuru ko nababwiye ngo iyi si iri mu guhera iyi si ntizohera komtel mugabo ishengero ry'Imana riri mu gukurwa muri iyi si kandi iyi si abazoyisigarana ndagomba ndakubwire ngo barya bose baguhanuye nabi ngo uhebe umugore wawe wa mbere uzane choreke abaguhanuye ngo ni wahukane wa mugore we uragowe kuko bazokwigarama bazoba ariko barasamba rwabo abanyavyaha bazobabazwa bene data abanyavyaha bazobabazwa muri genome bazokwicuza bazovuga bati kuki twavutse kuki twabaye abantu mugabo nakoma ndakubwire ngo ndakwevita ayo magogo kwizera Yesu nivyo bintu biguha umwitege byo munyukuri ufata ingingo usohora abagenzi bose batari bo abagenzi bakujana mu vyaha bakujana mu kaboregwe bakwigishije ubusambanyi bakwigishije kuja mu bapfumu bakwigishije gufarsifia amadiplome hari abantu bafise amadiplome ari farsifie ugasanga bafise amabureta ari trick bafise amadiplome ari farsifie akavuga ngo ibi bintu atari amashuri yarayize yatigeze yiga n'ukuri ugasanga abantu bariko barakora ibintu by'ubuyobe n'ukuri nashaka ndakubwire ngo abo bagenzi baguhanuye ibibi abantu ugasanga baraguhanura ngo umugore wawe mufatire ingingize gereka umugore ngo utazura buruguta mu gutwi ngo ntakuba ugasanga uri kurumviriza amabwire y'abantu beneda ugasanga by'ukuri abagenzi nibo bafashe ikibanza cawe bakacuzura umugore ntagire ikibanza umugore agira aravuga ugasanga ngo banaka bambwiye ibi banaka bambwiye iki ukaja kubanza guhanuza banaka aho kumviriza uwo mwubakanye kugira ngo abariwe mu kinama mwene data nashaka ndakubwire ngo baguhanuye ibibi baguhanura kuja mu bapfumu ngo uzocuronka ubutegetsi kanaka uzoca umota amagrade kanaka uzoca udandaza byunguke ngo uzocugira gute ibyo byose ni igihonomo ariko barakwimbira mwene data reka turaja kubona ingene Dawidi amaze gukora icacu ubusambanyi Imana yamaze kumubwirira mugabisha ati Dawidi ndakubwire ati mu by'ukuri ikintu wakoze cambabaje ati kandi ko cambabaje ati wabikoreye wewe mu mpisho ati mugabo nanje ati nzogutuma umwanyi wawe agutwara abagore bawe abasambanyi ku mugaragaro wewe ati bona ubusabibona ati wabikoreye mu mpisho wibaza ngo ntawe ubimenya ati mugabo wowe ninaza kukwihora ati nzobikorera ku mugaragaro abantu bose bakubona bakubona umaramara bene data icyaha ni kibi kiratera amagogo kiramaramaza icyaha ni kibi umugabo ntiyumvire umugore ntiyumvire abantu ugira umugenzi wawe wa mbere umugore wawe ugira umugenzi wawe wa mbere umugabo wawe ni gute ushobora gutwenga n'abandi bose ugatabura umunwa wa mugabo we ni gute ushobora gutwenga n'abandi bose ugatabura umunwa wa mugore we mugabo udashobora gutwenga n'umugore n'umugabo wawe udashobora gutwenga n'umugore wawe udashobora kuja inama n'umugore wawe ugasanga nk'abagenzi ndashaka ndababwire ngo uyu mwaka musora abagenzi batari bo bose abagenzi bagukerereje mu rugendo rwo kuja mu ijuru umugenzi atari karako kubwira Yesu umugenzi atari karakubwira ngo tunganye ingeso Yesu araje umugenzi atari karakubwira ngo ivyimwe mu kugira ngo aguhe inzira yo kushikira ubugingo budashira akubwira ivy'agakiza ngo n'umugenzi ngo musangiye amakrebe ngo musangiye amashirahamwe ngo musangiye ibintu nibi 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 mugabo ugasanga nta jambo ry'Imana nta muntu nta gukukuza mu buryo bw'impwemu n'ugukerereza gusa gusamaza kugira ngo ubura curi ku mutwe ku muntu bwise aho kugirane mbere abantu ugasanga bararonderanira indaya bakaronderanira abamaraya ugasanga n'abantu basangiye inzoga basangiye ububare basangiye kuja mu bapfumu ugasanga nta kindi gusa muhuriyeko nagomba ndakubwire mwene data sohora abagenzi bose batari bo sohora abagenzi bose bagucerereje mu buzima kugira ngo winjize Yesu winjize abagenzi nyakuri bazokubwira Yesu kuko abo nibo bakwifuriza ineza bakwifuriza kuzoja mu ijuru mugabo abandi bagenzi bose usanga umugore wakubwira ukuri kwiwe ugasanga wewe uramusimbye ukagenda kumviriza amabwire y'abagenzi mbega bibatse yuko aho abagenzi bakunda urugo rwawe gusumba uko wewe urukunda wiyumvira ari uko ibyo baguhanura ari uko bagukunda cyangwa bakunda urugo rwawe cyangwa bakunda umugore wawe bagomba bavuga ngo usenye ugwiwe bamutiza umuhoro bashaka urusenyura ingo zabo zarabananiye nabo murabo bagomba ko ugwawo nawe rusenyuka nico gituma usanga bariko barakosha gukorera iki umugore gukorera iki umugabo wawe mugana ashaka ndakubwire ngo uzokwicuza uwundi munsi kandi nabo bazokwigarama kuko narabivuze ku munsi w'ejo ngo amaherezo yo mu nzu n'inzira ni hehe ni mu nzu isi nimara kugushinyikira amenyo isi kamara kukudeseva ikakwanga uzotaha uja muhira kandi ujya mugore wasuzuguye ni wazokwegeranya ndashaka ndakubwire mugabo uri kuranyumviriza mugore uri kunyumviriza ngo rekana n'abagenzi babi rekana n'abagenzi babi baguhanura ibibi wimatanye n'abagenzi beza baguhanura ibyiza bazokujana mu nzira y'agakiza kugira ngo uzuhombe ntuzuhombe tuzuhombe ubugingo budashira reka twumve ijambo ry'imana ngaha mu Bikorinto ba mbere icyete cya mbere cy'Abikorinto 7:28 hari abantu bikomporta nk'abaseribateri akaba yarubatse mugabo ugasanga agoma ameze nk'umuseribateri akagenda ahantu atabwiye umugore we yagiye akagenda atabwiye uwo bakane agataha doho ukamengo doho agasetinga mu mutwe yuko yigenga nyene nka kwa kundi yarakira umuseribateri no wewe wagize mariage ubu unye urafise kirke a rendre compte urafise umuntu ubwira amaprogramme yawe ntushobora kugenda ngo ufate amaprogramme yawe uko wishake nk'uko umenga uracana umuseribateri ngo je ndigenga je ndi umugabo e d'ailleurs twaraye twumvise ko ndi umwami ngo let the king rule ngo ubu rero ndi umwami ngo jewe ngo njiyo shaka ngakora icyo shaka oya uramaze kubohwa irya mpeta wambikanywe n'umugore wawe harya ni kiziriko wishize ko Pawulo yari karabuze abantu ati mugomba ko ndabefite amagogo yo kugira ngo murande konti yo mwari yo imugize ati ndabefite amagogo yo mu mubiri ati nimugume muri abaseribateri nta cyaha kirimo mugabo waramaze kuvuga ati reka je m'engage à me marier tu n'es plus libre you are not free tu as quelqu'un à rendre compte nous choisir pour faire ta décision ou quand on a quand on nous gore ou écouter quand on m'a farise ou écouter quand il dit c'est d'agir ou qui nous sort ou à tel quand on m'a farise ou agenda ou gendo camarindui ou gendo camara ou quoi de hotel je sais pas ou qui est mon vacances ou à agenda harmon ou à rendre compte kuko nta warahari mugabo wiriya quelqu'un ya quelqu'un akuraba que tu dois rendre compte abana bamutegereza kumenya iyo papa amaze iminsi iyo papa agiye abo mugore wawe ategereza kubimenya ntuburi libre nimba upfa kugenda ugatoroka ukagenda uko utabwiye umugabo yugiye utagiye umugore we yugiye ni ukuvuga yuko uri kura uradefaya ku nshingano zawe nazo nyine nk'iz'abubatse ni gute ushobora kwifatisha amaprogramme ugafata amaprogramme umugore atazi umugabo atazi ni gute kandi uri marié uririye rege cya nyundo cya musumari bakomanije ngo pa ngo ndavyemeye wewe wibaza yuko ari gufisira mariage ari ibintu by'umucezo ngo nzohindura ikoti ndahindura uyu munsi nambare costume ubundi ejo nambare ishati ejo nambare ki ugahindagura uko ushaka impuzu umugabo mariage ntupfa guhindagura uko ushaka tu as quelqu'un à rendre compte niho ngaja mu ry'Imana itubwira mu Bikorinto ba mbere 7:28 aca tubwira ngo reka mbere duhere ku murongo wa 25 ngo kuvy'inkumi sifise cyagezwe n'umwami wacu ariko ndababwira ivyo niyumvira nk'umuntu yagiriwe ikigongwe n'umwami ngo mbe umwizigirwa nuko ndiyumvira yuko ari byiza kubw'igihe kigoye cya none yuko ari byiza ko umuntu aguma ukwari wahambiriwe ku mugore nturondere kubohorwa wabohowe ku mugore nturondere umugore urabona ariko arahanura abantu bakiri de celibataire akavuga ati ni decision c'est votre choix wewe niba ugomba kugira choix kugira ngo ngume ndi celibataire gumuruko nyene tu n'auras pas quelqu'un à rendre compte. Nous avons umuntu uri kurabwira ngo 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 urabwira amaprogramme yawe cyangwa uri kuraranda konti umuntu kanaka. Ati mugabo kandi nimba wahambiriwe naho ku mugore ati nugo umukonyene urumva ko deja kugira mariage ni guhambirwa donc ubuhambirwe donc ububoshwe ni nyundo en fait baba bakomanije no kuvuga iki umugabo ntafite duwa mu bisanzwe yo gufata ngo yifatishe cyangwa akora amaprogramme yiwe yonyene umugore atabizi buranze ko ari abagabo bakira amaprojet ugasanga bariko baragira amaproje manini manini yo kubaka inzu yo kugura imodoka yo gukora ibindi bintu by'amaproje akomeye ugasanga abagore babo ntibabayizi jewe murambaza abagore bamwe ntiko ndigisha none ajya ba entreprise y'umugabo wawe afise wewe urayazi uyu munsi yogira accident agapfa amakonti yiwe urayazi ubu munsi yogira ingorane ntawubizi kuko uzotangura ntawe wamuzi hagati y'umugabo n'umugore mugabo Imana irabizi ariko kenshi urabona ko abagabo bakarigwa ugasanga kenshi bahitanwe n'amasanganya bahitanwe n'ibi ugasanga nkabwira abagore none mwa bagore mwe ko muri ngaho nyene mubona ibitenge biza mubona yarasinya amazikoroka ziza none murazi by'umugabo wawe akora niwaba ari umwicanyi nawe niyaba atera gatarina urafata ukafa kurya ntuzi ibi bintu iyo biriko birava mwaraganiri jewe umuntu duhuye akampezagiza igihumbi akampezagiza bitanu shikambwira umugabo ati naka yaduhaye iki naka yaduhaye iziya muri kurarya naziguza amafaranga avuye ahanahana naka yaduhaye twahezagiwe n'umuntu hari mwene data yaduhezagiye arabizi ye arabizi abazi source y'amafaranga yose mfisava mugabo wewe uraze ahapfa source y'amahera umugabo akoresha ayo mahera ariko yubakisha iyo nzu ayo mahera yaguze iyo modoka urazi iyo yavuye nimba yishe umuntu naho ukaba uri kugendera mu modoka y'amaraso ukaba uri kubakisha inzu amaraso ibyo wewe urabiziga mukenyezi ni ukuri bene data mariage si umufisino turakwiye kumenya ngo nimba namaze kugira mariage dutegereza kumenya ukamenya uti umugabo wanje ariko akora ibi aba ariko karana n'abanaka abo bantu bariko barakorana nimba arabaje ikuzimu nimba ari abantu naho batera gatarina bimeze gute hanyuma ukamuhanura nimba ari mu ngeso mbi nimba ari mu bintu bibi ukamubwira ati yamara ibi bintu nubwo uri kurabikora yego ndabizi ko hari abagabo biganza bateye ubwoba abagore ku buryo umugore atavuga umugore yanumye nyene ariko natwe turafise aho tuja kugwanira turafise our war room turafise icumba cyacu cy'ingwano n'amavi nimba umugabo atakuha umwanya ngo muganire nimba umugabo atakubwira amaprogramme yiwe urafise ingene ugenda upfukama ikivi ryawe mu cumba ukaririra imana ukaja harya ku musego harya aryama ukavuga ati umugabo wanje suyu mana umugabo wanje yandongo yandeheje suyu akindashe yambwira ibi mugabo raba ubu ukareklama imana amasezerano y'ibyo mwifuriza byiza ukabireklama ukabireklama ukaririra imana twarumvise ngo amasengesho y'abera araduga akamera akavangwa n'icyotezo ngo n'imibavu ngo mana ikayagarukana mu isi ari nk'imituragaro ikayasuka mu isi ikaza ikishyura igaturagaza imigambi mibi y'urya mugabo igaturagaza imigambi mibi y'urya mugore ayo masengesho arakomeye ushobora kwibaza ati vugire mama bishoboka yuko wowe umukinanama n'umugabo wawe atari ko twege dufise abagwanyi gusa dufise ababoxa nk'uko twabyumvise ejo ati nta nama ahora dufise abadusuzugura ku buryo bw'uko babona ko tutari abagore cyangwa tutari abagabo mugabo hari amavi benda isengesho rirahindura ibintu mwene data isengesho riramenagura imisozi rigasatura rikamenagura isengesho nta kintu gishobora kuri resista abo bagenzi mu izina rya Yesu urashobora kubasengera ukavuga ati abagenzi batari ko barabwira iby'agakiza umugabo wanje ndabirukanye mu buzima bwiwe reka ndabahe strategi bene data ukabirukana nimba arahabuze amazina ukabavuga ukabasora haleluya ukabasora mu mugabo wawe arabamarayo uzi ko bagendana ukabadondagura ukabasora ukavuga ati ndirukanye ibyo bisigo n'ibyo bivoturu biriko bisahura ubutunzi bw'umugabo wanje muri rwe ndabirukanye mana ukabadondagura ukabandika ku rupapuro ukabavuga umwumwe nabutazi ukavuga ati umugabo wanje yasohotse mugabo ndamutwikirije amaraso yawe ndasenza
abagenzi bataribo ntibaze guhura nawe ndasenza abahanuzi bataribo ntibahure nawe ukamugotesha maraso ukamugotesha maraso ya Yesu ndakurahiye bizokora umwaka umaze resista imyaka ibira zo resista mugana zo resista 5, 10, 20 ndakurahiye haramasege shahova kuri bihombe urashobora kwiyumvira ngo mama ariko arivugira kuko ntaza abagabo bacu ingene bameze ariko nziko nubwo yoba ari umuntu w'intare imana iramushoboye ijambo ry'imana na Yesu Kristo imbaraga z'amaraso ya Yesu ziramushoboye urashobora kutaguha umwanya arashobora kutaguha umwanya ngo umuvugane mugabo ukamusengera ukamuherekesha amaraso ya Yesu akwasotse uherekereza amaraso ya Yesu ata amaprogramu atari ayawe yose mwama agiye kurangura ndayishe ndasa amarandevu atariyo ndasa amarandevu y'amaraso ndasa amarandevu y'abaserikare de flamaso bagiye guhura kugira ngo bashobore kugira amanama no kuronuvira amapakte ndabyase ndabikubisemo umusaraba ndavuze ngo amaraso yawe atwikira umugabo wanje abamarayika bamugota amaprogramu ijuru ritemera kuri we ndayahagaritse mu izina rya Yesu ukabikora Mana irashoboye uzosenga rimwe kabiri gatatu kane umwaka ibiri itatu Mana izobikora kandi hari ibyo zirica hari ibyo zirasambura hari ibyo ziramenagura niyo strategie rero ngo batabigishe yo gusenga abantu b'Imana mufise abagabo bagoye mufise abagore bananiranye isengesho rirabashobora haleluya nguko abantu bakikomporta nk'uko umengo bari abaseri batereka bari mari ugasanga afite abagenzi b'abaseri batere biwe bamwe baguma bahorana bakirakira umusore ugasanga afise abantu babahanuzi biwe batamuhanura ibindi atari kumuhanura kuja mu ndaya kutunga umuhanura kuja gukora amafaux facture gukora ibi bigusa ukabisengera wowe uri umugore ukabisengera nimba uri umugabo nawe usenga ufise ayandi maso ugasenga Imana mu gusenga Imana izotabara mu gusenga Imana izozira irica imigabo y'incakura izirica imigambi mibi yari afise usanga ibyiyumviro yari afise Imana iriko irabimuhinduza mu kanya gato yumve bimwe byahora bimubera pasiyo asanga yabihinduye agenda arahinduka kubera Imana ndaryasengesha wamuherekeresha ndaryasengesha umubombe aradumurango nijoro amasengesha akagwira kaba nk'amabombe agakoragurika nk'imvura akakoragurika nk'amabombe akagenda akica muri kondo sato yamuboshe arya amasengesha azogenda agwane agwane akoragurike nk'imvura akoragurike muri ya migambi satani yagomba kumukoresha Imana ihindura imigabo y'incakura usanga umugabo wawe yaragarutse Mana ikamuzana mu izina rya Yesu ngo ariko irongoye ntacaha ubukoze 28 n'inkumi irongowe ntacaha ibikoze mugabo abameze batyo bazogira amagorwa mu mubiri ariko jeho nagomba kubajya kuyabakingira Pawulo yari karavuga ati nimba ugomba reste libre urafise libre choix yo kuguma uri uko nyene utari kurarongora cyangwa urongogwe kubera uzogira amagogo ati ugira ndayabevite ati nimugire si tu n'es pas marié tu n'as point péché et si tu es sur la vierge s'est mariée elle n'a point péché mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner ego murabizi neza ko hari umubabaro nyene uba mu mubiri y'umuntu agize mariage y'umugore ikaribaruka n'umugabo kugira ngo reka ashore gutera inda naho nyene araruha aragira amagogo kugira ngo umuntu ashore gutunga umuryango navyo nyene n'amagogo kuko ni kuruha ni kwirukanga ni kubirwuya ariko Pawulo yari karavuga ati rero kugira ngo ntihagire umuntu ushobora kuranda konte urazi kwama ofisi umuntu ubwira mu isi yose ngiye ahamvuye ahangize nte ego egome ubona yuko udashobora kwidegembya udashobora kuvuga ati je vais rendre compte à quelqu'un kuma uri silibatere ntawe karaguhata nkumi muri ko munyumviriza basore muri ko muranyumviriza mutaragira shwa yo kuja gutunuza abana babandi banyokobukwe nagomba ndakubwire ngo umenye ico winjiyemo kuje kugira ngo uronke umuntu azogukontorora uronke umuntu azokubaza uvuye ugiye he ivyo oye ni kutwe kuta ntushobora kuvyevita kuko tu n'as plus la vie privée ngo ugire ubuzima bwawe buri libre uririye iyo maze kwishira ku kiziriko cha mariage rero ba uwo mugore uba uwo mugabo wa mugorewe hanyuma musoneranire hanyuma ntiwigenze nkuko ukira umuseribatere hari abagabo badakura mu mitwe usanga bakimeze nk'abaseribatere bigenda gute ko umugabo ashobora kurangura proje agakora iki umugambi ikimujemo cyose akacapfa gukora ntabwira umugore wiwe ako n'agasuzuguro ifite imana izobikubaza wa mugabo we niwagera imbere y'imana ifite imana izobikubaza ni gute wikomporta nk'umuseribatere kandi ufise umugore ni gute ugira abagenzi ugasanga abagenzi batwaye ikibanza cyose cy'umugore wawe bigenda gute no utegereza kumenya ngo jewe uno munsi ndiriye ndafise ikintwontorora ndafise uwontorora ni nacyo gituma no kurya tino peme mpa manje n'importe quoi n'importe où ngufe kuzura rya mwisi wose wari ugenda muri resitora ukarya uko ushaka yego mbese ndababujije urashaka kugenda urumva uri ku kazi ugafungura ukagira nti mugabo si mwisi yose umugore wataha ngo nariye yatetse yateguye indya nariye izo ndyo uri kuramwononesha iyo rasi uri kuramwononesha ateka nturye ibyo nibiki beneda urya mwibaza yuko ngo iri juru ry'Imana yera tukorera ari ibintu by'amafisinyi gusa cende umugabo re sosiyete natanze rasiyo nzotaha uko nshaka nzogendana n'abo ushaka oya umugore wawe aragukeneye kandi n'umugabo wawe aragukeneye mugore reka kwifata nk'uko uri umusore kuko ntukira umusore ntukira umusore ifate nk'uri marie ufisa buranda konti hanyuma wumvira umugore wumvira umugabo ni gute ushobora kumvira ibyo bakubwiye abagenzi ku mugore wawe gusumba ibyo umugore wawe versio yakubwiye ni gute ushobora kumvira ibyo bakubwiye versio ku mugabo wawe gusumba kumvira ibyo umugabo wawe akubwiye ndabizi ko hari abagabo babesha n'abagore babesha cyane cyane abagabo bari infidele barenga ibigo babasambanye usanga bavuga ibinyoma bagapfundikiranya ujya mwari kumwe n'inde urya ni mubyara wanje ni mubyara wa mubyara wanje ibinyoma gusa ibinyoma cewe cese numva ningenda abanyabyaha batabyemanga none niki gituma ubuzi kufise ibi deuxième biro troisième biri nshoreke mugabo ukabihakana ukaja kuvyemanga ukarya indya uri kurazihakana uri kura vyemange bigira inzira uvuga uti je ndafise uwundi muntu uvyemange bigira inzira mugabo ureke kuguma winyegeza kuko nubwo winyegeza amaso y'abantu Imana yo irakubona reka tubandanye ngaha mu Banyefeso igice cya gatanu turasoma ku murongo wa 25 Ephesians 5 reka tubanze dusome mu Gifaransa chapitre 5 verset 25 haravuga ngo iki egome chapitre 5 verset 25 Ephesians 5 haravuga ngo Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle en feu de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau en feu de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépressible. Car ce que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï son propre corps, sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Manishimwe cyane. Hari abagabo batasize nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nicyo gituma umugabo azosiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri imwe hari abagabo batasize aguma yikomporta nk'uko umenga aracari kwa nyina ahanuza nyina ikintu cyose ahanuza abagenzi ikintu cyose aho kubanza guhanuza umugore wiwe. Twumvise ngo iki ngaha Abanyefeso 5:25, bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura ngo ageze aryogesheje amazi n'ijambo ngo aryishire ari ishengero rifise ubwiza ridafise amarabaga canke injebejebe canke ikintu cose gisa gityo, ariko ngo ribi ryera ridafise agasembwa. Ni ko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe aba yikunda, kuko ata muntu yigeze kwanka umubiri wiwe, ariko arawugaburira arawubungabunga nk'uko Kristo nawe agirira ishengero, kuko turi ingingo z'umubiri wiwe. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Iryo banga rirahambaye, ariko mbivuze kuri Kristo n'ishengero. Ariko namwe nyene, umuntu wese akunda umugore wiwe nk'uko yikunda umugore nawe niyubahe umugabo wiwe. Imana idufashe cyane. Bene data muri ngaho, reka utangure kwiyumvira umugore wawe wamugize iki. Umugore wawe ko twumvise ngo Kristo yakunze ishengero ngo azaryishire ngo ritagira agasengwa n'amarabaga ngo nihide ngo atagira agasembwa n'amarabaga. Urabona yuko uwo mugore wawe ga mwene data mugabo mwene data uzomupresenta imbere y'Imana, waramufashe uko wategereza kumufata utamaramaruta. Erega hari abantu bazobashikana, waramukomoye waramukuye amenyo waramunogoye amaso waramuhaye ibiguma waramuhaye amakofe n'ibitutsi. Ivyo nivyo uwo ni wo mugore jaha y'umugore witeguye gupresenta imbere y'Imana ga mugabo. Numvise ki amajambo ari amajambo akomeye cyane. Irihishurirwa aya majambo nari maze kuyasoma iminsi myinshi, mugabo numvise Imana isubira kuyabishurira mpemuyera bene data arigisha cyane. Ati bwira abagabo bace baraba abagore bafise uyu munsi, ati numugore ubona uzopresenta imbere y'Imana uvuga uti nukuri umugore n'abana wampaye Imana. Ati vyukuri naragerageje lo maximum de choses possible uko shoboye kose ndamubungabunga. Ati ngo ndamugupresence, urabona yuko utazomaramara n'umushikana imbere y'Imana uko wamugize, uko wamuturubitse, uko wamutuntuje, uko wamuvanze, wamwishe rubi ukamusazisha akaba kecuru ataragera kubera amagogwa, kubera kumwimarasiyo, kubera kumutuka no kumusuzugura. Uri sur yuko utazomaramara umushikanye imbere y'Imana ga mugabo. Ehe, nusurwiraba. Ewe mugore, uwo mugabo wavanze warenze ibigo, uwo mugabo wawe utuka, uwo mugabo wawe ugaburira imiti, uwo mugabo wawe uvanga wahaye uburambya, wakoreye ikibi kingana kuriya nyenuzi wagikoze, uri sur ko imbere y'Imana utazotetegwa ngo winyegereze ni wamushikana imbere yawe. Turi ngaho twiyumvire, niyumvire nawe wiyumvire mwene data. Twumvise ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura ngo aryeze aryogesheje amazi n'ijambo ngo aryishire ari ishengero rifise ubwiza ridafise amarabaga canke injebejebe canke ikintu cose gisa gityo, ngo ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. Kome Kristo ngo yaremeye aritanga, yita ku rutare araturonderera insinzi, araturondera agakiza. Harya ujya musaraba siwe yari kuja ko mugabo nitwegwe twari kubambwa, kuko twari abanyabyaha twari babi, mugabo kubera ngo yagombye kuzoduprezenta imbere y'Imana ngo tudafise agasembwa n'amarabaga n'injebejebe, ngo Kristo ngo aremera aritanga ngo kugira ngo atweze ngo aryishira ari ishengero rifise ubwiza ridafise amarabaga canke injebejebe. kandi iki canke kintu cyose gisagitwe injebejebe mu gifaransa qu'est-ce qu'on va dire on va lire Ephésiens 5 verset 25 n'icyo gituma mangomba ko tukompara hari gihe wumva nk'injebejebe niki aravuga ngo umurongo wa 26 on fait de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau, en fait de faire paraître devant Louis XVII cette église glorieuse, sans tache, ni sans les taches, guargeze ayogesheje amazi ni jambo, en fait de faire paraître devant cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Benedat. Goyesara twishira ngo tugende ngo turabantu azoshobora kwirata imbere y'Imana ngo tudafise agasembwa n'amaraba gacanga injebejebe ngo nihide turi une église glorieuse. Alléluia. Urabona ko uwo mugore wawe n'uwo mugabo wawe ga mweneda uzoba présente imbere y'Imana n'abana bawe bari une famille glorieuse, une femme glorieuse, un homme, ton mari sera glorieux devant Dieu. Sobara abantu bakayangana buzuye ubwiza n'umunezero canke wamuteye hypertension kubera amagogwa no kumuturubika, wamuteye diabete, wamuteye guturika imitsi yo mu mutwe kubera amagogwa no kumuturubika, abo ni buzoprezenta imbere y'Imana ga mweneda. Urabizi ko uzoranda konte raporo ya mbere Imana izokubaza atari iryo shengero urongoye ga mupastori we ugikubita umugore ukivanga umugore. Urazi ko ikintu cya mbere Imana izokubaza atari iryo shengero warongoye ariko ari shengero ryo mu rugo. Uzoprezenta umugore wawe asagute, uzoprezenta umugabo wawe asagute imbere y'Imana. Yo raporo ntizohava bamwe idusesa kabisa, ugashika imbere y'Imana ugatete ukavuga ati usiwe mugore Imana yari yarampaye, naramudeformye, naramuhinduye kubera ukuntu namufashe. Curaba bene data, ejo tuzovugana iby'abagenzi nababwiye muze gusoma amajambo y'Imana ayo mirongo yo muri Samweli wa kabiri, igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 13. Murabe abahanuzi babi ingene bashobora gutuma umuntu arongora mushikiwe akaviora mushikiwe kubera abahanuzi babi, agakora ikibi kingana no kuja kuviora mushikiwe. Tuzabibona ingene amunoni yononye mushikiwe. Muzosoma ayo majambo ejo tuzoyaraba y'abagenzi babi. Abagenzi babi ingene bashobora kugutuma uturubika umugore, ugatuntuza umugore, ugatuntuza uwo mwubakanye kugeza igihe atuntura agaturumbuka umutima, iyo akubonye akabona uri igikoko ntabone kuri umugabo. Bigenda gute ku mugore umutera ubwoba kugeza igihe winjiye mu nzu n'abana binyegeza bavuga bati cya gikoko kiraje, kandi wategereza kuba umupapa uzana amahoro mu rugo, wategereza kuba umugore ushobora kubaha umugabo wawe ga mweneda. Bigenda gute kusema la terreur, ugasanga abantu barakubona uri umugabo wiyubashe, uri umugore wiyubashe, mugabo indani mu mutima, umutima w'umugabo wawe waraboze kubera ibyo umukorera, indani mu mutima, umutima w'umugore wawe waraboze kubera ibyo umukorera. Ariko abantu bose bazi ko umushinga nahe kuri umugabo wa mbere mwiza mu isi ta undi mugabo ariho, mugabo ugasanga bamwubakanye, uwo mwubakanye n'abana bawe bakuzi neza baravuga bati papa ni igikoko, si umuntu umubona harya, ati umugabo wanjye ni igikoko, umugore wanjye ni igikoko, gikoko ese umuntu ni shetani encarne, setan demo encarne, ni daimoni yihinduye umuntu. Yo bigenda gute ga mwana w'Imana yuko none ni wewe bazoprezenta, wewe nyene daimoni, ni wewe nyene gikoko uzoba prezenta imbere y'Imana ujana umuryango Imana yaguhaye. Bene data, think twice, twiyumvire dusubirane inshingano z'ingo zacu, Nigute uzopresenta umugore wawe imbere y'Imana zobasa gute uzopresenta umugabo wawe gute wa mugore imbere y'Imana kombo na tugowe kombo na mugowe igihe uzoba utari kuratunganya ibyo bategereza gutunganya mu rugo uzoba ugowe imbere y'Imana wibaza yuko iyo Imana iri mu ijuru itatu ubona wibaza yuko utazoyiranda konte nigute ufise amanyama wibabura kumbe waratunuje umugore waratunuje umugabo mugabo ugasigara wikubita ku mutima wiremesha gusa ngo sikaze bafise amafaranga umwe muri bene data bashinze ntahejo niwe yavuze ngo amafaranga nayo ngaha ku isi hata ya mafaranga tuyakoresha ku isi nimba ari bituri rutanga nimba ari biki by'amanyanga ukora ukoresheje amafaranga ati ibyo nivyo ngaha ku isi mu ijuru ndakurahiye n'amafaranga nazokora nta biturire nta kintu kizokora ibyo umuntu azoba yarakoze nibyo bizomudunuza canke nibyo bizotuma bimuha ikibanza ciza mu ijuru no kuzoshika mu bugingo budashira nico rero nari maze iminsi numvise mpemu yarambwira ngo bwira abantu abubakanye umenye ico bagize umenye ico angaje micarico umenye ico mwafashe ntiwibaze gusa ngo ngiye muri cercle y'abandi nanje bavuge ko ndumugabo twaruvise ngo umugabo n'umwami mugabo umwami aragwanira ubwami bwiwe akerekana by'ukuri yuko afise kingdom kandi yuko ari karaganza mugabo atari kuganza acisha kubuhomba abo mu rugo gwi iwe bene data uzopresenta umugore wawe asa gute bene data uzopresenta umugabo wawe imbere y'Imana asa gute abana banyu abakozi mutunze nabo mutunze abantu batunturiye mu bipango barashobora kukwitura nk'umubyeyi bati uyu ni mukamuyomba uyu ni mukabinamu uyu ni mukadata wacu ubu ni mukamubyaranje bakakwitura bakavuga bati turashobora kumusaba kana kadutunganiriza cyangwa uri igikoko gikokoye nyine ni kuvyimba vyimba gusa wiwabo w'umugabo bashitse mu rugo ukacufunga isura no gusanga rasiyo ntusubire kwitanga kugira ngo bateke murye muhage bakagenda bishwe n'inzara bubaza gusa ati mbega ibyo navyo bije gukora kuko bije kunshafuriza inzu gusa nagomba nakubwire ngo uyubare umenye ingene uzopresenta uwo muntu Imana yagushize mu maboko umugabo wawe umugore wawe n'abo bana n'abutunze n'iyo miryango Imana yabahaye ngo idushire mu maboko haleluya bene data twisuzume Imana idutabare urekura abagenzi babi agasanga hari abagenzi batwaye ikibanza gusumba umugore wawe gusumba ikibanza cy'umugabo wawe ucu basohora usohora abagenzi bagukereza usohora abagenzi bariko baragusamaza bagomba guta muri Gehenomu wakira abagenzi beza bukuri ijuru rikurunga ik'Imana idutabare mwami Yesu Kristo turi imbere yawe muri kano gatondo turasubiriye gushima izina ryawe kari izina rikomeye kandi ku murango n'umugoroba mu gatondo wa muzindurwa no kudutabara no kuduhanura no kutwigisha aya majwi bariko barumva bene data si jewe musemerezi wenyine ariko arasemerera muri iki gihe birashoboka ko hari abandi benshi wahagurukije ariko aya majwi bama bazinduka bumva babyumva batovyumva ndasenze ngo mu izina rya Yesu habantu gufata ingingo yo kwihana amangami twumvise ngo tuzoranda konte tuzopresenta abantu bacu gute wadushize mu maboko yacu abo bagabo bacu tuzobazana imbere yawe basa gute gamana twabagize iki abo bagore bacu tuzobazana imbere yawe basa gute twabagize iki aba bana bacu n'abadutunze tuzobazana imbere yawe basa gute twabagize gute ndasengeye mwami Imana umugabo wese ari karanyumviriza amenye ati nimba narafashe nabi umugore wanje nkamukorera iki mbega nzopresenta imbere y'Imana ikameze gute umuntu yibaza ngo azokwipresenta wenyine imbere ariko ngo twaramaze gushikwa kw'inyundo turamara guhohwa none umuntu ntazohagarara imbere yiwe azobazwa ibyo yakoze mugabo n'ivyo yakoreye abandi two uwo wubakanye uzomubazwa tuzomubazwa ndasenze ngo ubunyana niko mvuga aya majwi jambo ukore ku mitima y'abagabo benshi ukore ku mitima y'abagore benshi bari ko baranyumviriza mbere n'imisore bataragira mariage bari bazi ngo kugira mariage n'ugufisina ah ni nkumi bari bazi ngo kugira responsabilité z'urugo n'ugufisina bamenye ngo hari ico nzobazwa imbere y'Imana kijanye n'ingene nafasha urugo kijanye n'ingene nafasha umugabo wanje n'ingene nafasha abana bacu n'ingene nafasha umugore wanje mana yera ndasenze ngo duhe kuhindura abo dusanga tutomara tuzomara mara nitwashika imbere dusanze du presence ibimuga du presence abantu twatutse twaturubitse twatunuje uduhe kwihana abantu bihane bakizwe barondera Imana abantu barindura ingeso ingo zisubire zubakwe zitabagwe mu izina rya Yesu Kristo hari abandi bafise amadiplome bivye hari abandi bafise ubutunzi bivye bafise ibintu bubakishije by'amanyanga bivye abo bose bahe kwihana bature bature bamenye bati Imana yera aya matafari azovuga ati izi nzugi zizovuga iyi prafo izokoma induru ndahumiwe ndasenze ngo mu izina rya Yesu abantu batunganye ingeso nabo bakorera ku madiploma atariyo bapresenta amadiploma atari gwabo abo bose bariko bariyemera bakoze ibintu bakishira mu mapo y'abandi bantu mu shato zitari zabo ayo madiploma mabi bayatabure bavuga bati ubugingo budashira burazivye ati nakoreye kuri diplome itariyo none ndihanye ndakiriye Yesu mbabarira ni diplome nagiye gutrika mu buyenzi nagiye gufabrika ndafatuza mu buyenzi ndasenza abo bantu bose bari muri ayo madiplome y'amanyanga abo bantu bose bari mu matongo bivye abo bantu bari mu bintu bivye hose Yesu bari mu buzima bivye batamerita mana abantu bakizwe batunganye ingeso babivemo bareke barekura ibyaha amaraso yabo atwikira abantu bawe mana abantu bihane neza abantu batunganye ingeso umugabo n'umugore amenye ngo tuzotanga raporo imbere y'ijuru urakoze mana turagushima kuba ijambo ryawe ariko rirahindura turagushima kuba ijambo ryawe ariko rirakiza ariko riratabara urakoze Yesu Kristo turagushima ingene uri kuratabara ukora ku mitima y'abantu ijambo ryawe ngo ni inkota irasogota ikinjira igatandukanya inyama n'umusokoro abantu bari barananiranye gukizwa ijambo ryawe rikabahindura kandi twumvise abo bagabo bafise abagore bananiranye abo bagore bafise abagabo bananiranye ko tubaherekeje isengesho bagasengerwa tugasengera abo twubakanye hanyuma ijuru rikadutabara ijuru rikentervena rigakiza abo twubakanye tubasengera kugira ngo Imana ibashikane kwa ijambo ryawe bahinduke ingeso z'abantu zihinduke mwami Yesu urakoze Mana ndasabye ngo wirukane abagenzi babi bari mu buzima bwacu abadukerereje baduhanura ibyaha hari n'abatanguye gusambana irya mbere bigishijwe n'abagenzi hari n'abatanguye kunywa inzoga ya mbere bigishijwe n'abagenzi babi hari n'abatanguye kurega ibigo bigishijwe n'abagenzi hari n'abatanguye kwiba bagira amafakture falsifiye bigishijwe n'abagenzi mwami Yesu batangura kunyaga kubera abagenzi ndasenze ngo umuntu wese afise umugenzi yamwigishije ibyaha amusore mu buzima bwiwe uduhe kugira kuhaje yo gusora abo bagenzi nubwo tuba dusangiye amabizinesi mugaba tujana muri genome tubarekure imbaraga z'amaraso yawe zishoboza abantu kurekura abagenzi babi ntawe ushobora kuzifasha atari wewe Yesu kuko abantu baca baharura amavantaje basangiye n'abanaka n'abanaka ugasanga bariko baranka kurekura ariko rekura abantu barekure abantu bakizwa abantu bezwe uzobukoze Mana turaguhaye icyubahiro kuri Imana y'amahoro tugushize hejuru ku uyu munsi uza gupfugana n'imitima y'abantu benshi ingeso zabo zihinduke uzusange ishengero ryawe ritagira agasembwa n'amarabaga n'icebejewe mwami ni hide ni faye kugira tuze dusange n'itashe tuze dusangwe turi glorieux turi glorieuse urakoze kuri Imana y'amahoro cyubahiro gihabwe wowe mu izina rya Yesu amen.